shaky man.
Awe, inje kumbe ara ara le. Hey, tsara.
Lock Inja, Lock Dog, L.U.S. The legendary. Kwesi sumlazi sizowena noma kwenzakalani.
Hey mfethu unonyaka engendlela esikhoshobele ngayo mfethu. Angifuni ukuchaza kakhulu kodwa nje mfethu sithi mnazi nje mfethu. Decide hood versus hood mfethu. Sesisebenze ukuthi mfethu umlazi mfethu ube grand mfethu. Uyute kulayo
kube nale spirit sokuthi ongemumva uyamhlabula, ongaphambili uyamchaza, o-active umnika lonako
mfethu. Kanjalo nje yabo i-teamwork inkulu kakhulu nje mfethu, zingozi nje ngoba nathi sihluleyo nangokuthi les games odlala kanjani, dlalisa bani ngendlela mfethu.
Ngiyabona ukuthi already cotshoziwe esigqokweni ukuthi Team Nazi mfethu, hood versus hood, I respect. Umuntu wokuqala ngisambonile mfethu ogqoke into represent ilokishi lakhe la mfethu. Let's stop kakhulu. Khona into esingayilindela kwi-LUS.
Mfethu kwi-LUS njengamanje akukho kukhona. Okukhona nje mfethu ngasho ukuthi owa-Captain Wonderful showbiz mfethu ozokhipha nomnino kuyimanje nje i-project iphelile. Kodwa uSpanakhulu nami. So ikona nje singathi ukuthi sibese okuhlangene no LUS kodwa nje ku-LUS mhlawumbe kusazona.
Sho wazi noma kulonyaka mhlampe ukuthi uzoyicaca kulonyaka uwanda noma
uwanda mfethu ngasho ukuthi kule nyanga kulonyaka futhi
sifolowa kanjani-ke phela into iyadingeka leyo nto leyo akumele umuntu afuthele
mfethu okuningi mfethu information ungayithela ngeke ngisho
ukuthi LUS uzoma-advertise uwanda siyifolowa kanjani LUS-ke ukuze sibe neshow ukuthi noma ngabe yini
okwe-LUS
isifolowa kanjani i-LUS ngoba ngineshow usuwanda ma i-LUS izo-advertise ususekhiphile vele sifolowe i-LUS straight sibe-updated
mfethu ngasho ukuthi kanjani mfethu
Facebook
mfethu u-Wonderful vele kune-page la yayibona ngizobe pusha ngala nathi vele sobe simpusha
i-LUS u-LUS nje
u-LUS nje
mfethu hayi temnandi leyo mfethu usungangiqoqela nje ubasabisa ubatshela ukuthi umlazi uredi kangakanani
hey uzila uyingozi kakhulu mfethu ngayokuthini iy'kimu esinazo mhlawumbe yihlukene kawu-4 Hey, my lord, snipe in bed, I'm like, eat one, I could say, I'm going to be like, it's a new school,
Omega
yonke into ethimini nje sinayo yonke into ngoba sinayo yonke imithelela
mfethu sibonge kakhulu
mfethu sanu bafethu.